naramukije mwese bakunzi ba Vuja TV bakunzi ba biganiro nkora bakunzi ba Ozira koze uyu munsi turi kumwe n'umutumire turi kumwe na Bface umwe mu bahape aho bonga mu nda bamaze imisi bakuba ridoga bandika ibi nibi nibi kubwo bataba barimwe ikibanza muri Premier League kwa murondo gye tushe kumva ica bivuga ko live imbere y'amakamera ya objective kwa turazi ko abantu ba objective ni benshi izwi gye riragira kure rice ngahaye reka tumwakire hama tuganira tubwire ivyo ari byo bifasa na kuri ha
sawa
meze neza
ameze neza
uri si uko meze neza ku mutima no ku mubiri
hose naravye ubona
Je sinzi ko mugenza ku mutima kora ko bazi imisi mbona amapost yawe atari meza ameze nkame nga hari akantu kabuze yakwa
ibibuze si bike kandi si byinshi byo mu kwisi hari ingorane nyinshi bitubabaje ni byinshi cyane
yes ushaka kutubwira mu bintu yuko bibera ko wazana muri iyi minsi especially muri iyi minsi ku bintu wavuze muri Prime Music wavuze ko babimye agaciro cyangwa bavuze ko rap cyangwa hip hop atari umuziki byaragukoze ko twarabibonye kubera iki byakoze kandi byarashikirijwe n'abasanzwe bateguye Prime Music
Bon, ntivyankoze ko commentaire ni commentaire nagize kandi ndafise doa yo gukomanta ku bintu bijanye n'umuziki kubera ndawubayemwo sanze ndawukora nubwo bavuze yuko umuziki dukora atari umuziki bavuga ko rap atari umuziki ku bisanzwe nk'ubu nka wewe par exemple muhiri wa uteguye anniversaire cyangwa ugategura mariage cyangwa urubanza ubwo ariwo gose sivyo wewe urutegura uko ushaka n'ikibanza ukoreramwo ni utora ushaka nabo utumira utumira bushaka sivyo rero uko bigenda kose ubwo rubanza rero tumaze kurubona umunyagihugu arafise gukomanta uti urubanza vraiment nubwo batantumiye vraiment en tout cas naho ndumuvumbyi ndabona ingene byagenze ndabona yuko mfise ikintu no komanta byaragenze neza canke byara feelings sivyo
je nibaza ko atari ubwo ngo niho batumiye abantu bose en general ako nibaza ko mwashigimikiye ko bavuze ko hip hop atari umuziki wowe nimba uririmba uratumiwe uragenda uyandikishe canke ikibazo kiri aho nyene ko bavuze ko hip hop atari umuziki
yego je sinari bwaheze naho waci umfatira ejo sinari bwaheze nari nkigenda nyene kubera ko nari ko ndavuga rero abateguye Prime Music ntawe ubakondana kubera ko babikoze uko babyumva babikoze uko babibona bashyiramo abo bashaka bashyiramo amakategori bashaka ariko commentaires z'umurapere biri permis kuba zohaba sivyo rero umurapere ahari wese imyidogo na wamfise niyo yo bafise bavuze yuko ngo hip hop ngo ari kwivuga amazina ngo hip hop si umuziki urumva rero maze kumbwira yuko hip hop atari umuziki nkabanzi ko ari style nk'izindi nzi neza ko hariho rock hakabaho blues hakabaho jazz hakabaho reggaeton na raga izo zose en general zitwa umuziki kandi na rap irimo twebwe twese batwita abaririmbyi en general
Yes, narawe ndi kumwe mwacitse kubigereranya cyane na Primus Guma Guma superstar yo ngamwe guca mu Rwanda.
Ni general rap yo kwisi yose apana yo mu Rwanda cyangwa yo mu Burundi.
Mugani kora ko namaze kubona ama post ya rapper benshi bavuze ngo ni kubera iki ngo ni rap atari umuziki kubera iki mu Rwanda ngo sinzi ngo Riderman sinzi ngo Jay Polly ngo batwaye ngo za Guma Guma. Ntiwara kumwe mushaka kwitiranya Primus Music na Guma Guma.
Si wowe si bo bonyene. Twagereranije amahiganwa yariyo yose twagereranije ama event yose muri n'abanyamerika benshi urabizi ku ma billboard umaze kubona abaraperi baba barimwo ama award birirwa barayaronka none bayaronka kubera iki kandi ariyo style bakora iyo bakora natwe niyo dukora urumva rero igeze ngaha igacihinduka ikitwa kwita ari umuziki mugenzi neza muri studio kuko bavuza ama instrument nka kujya bavuza iyo hageze R&B cyangwa reggae aho habaye mu injustice
none wewe wibaza ko injustice yoba yarabayeho mu buhe buryo canke baratewe nabandi
abayiteye urumva nababiteguye maybe bashobora kuba badatahura gusa jewe sino oblige ukuntu wabikora gusa ndafise icyo no basaba novuga ati kuva muri 2012 Prime Music itangura umurapera agiye bamukasa ataraheze sivyo rero urumva ko haba harimo découragement ku bantu bagira rap niba bankuraje ko ni impano nk'izindi ni nka kujya ku muntu ahibongoza rap irafise règlement zayo nimba harimo amiri na kori muri baraza kumbabarira grippe yamfashe urumva Nimba muri ntuze muri Prime Musique muri Jiri harimo Corina Amiri na Christian Savi. Bajya barazi rap icarico bama batwakiriye mu ma studio yabo. Barazi ingene bavuza amanote yayo barazi ingene barazi lyrics ingene zandikwa barazi rhymes icarico barazi flows icarico. Sivyo? Bavuze uko atari muziki vraiment aho oyi baba badufashe nabi gose kandi biba birengeje. Urumva uravye muri competition umurapere ntarekuriwe kujamwe. Uravye muri mu ambassadeur nta murapera rimwe none ndufise indirimba abanyagihugu bakunda
kibazo cyanje pe muziki yari yahori wa kera ariko ribaza ko bari wabaye revolution nko kumwavyise barapere kuvuga ngo
igituma habaye revolution ukabona commentaires barapere nuko batari bwigire babishira habona bavuga yuko rap atari muziki ubwa mbere babikasa kimya kimya naho umurapera urigero ubona yashise muri quart de finale uyivugize tu bacha bagukasa
sigura ko babakoze aho mugwaye
yeah nanje ndabizi neza yuko muri 2012 naragiye muri Prime Musique ndiyandikisha ndagira rap kabisa flows ikaze vraiment ndavuga haye ndaje na fresh bakurabisha amaso ahubwo bavuga ati wowe ntisese tubunura hejeje tuvi imbere urumva aho urumva deja tuzi neza ko rap nindi midiho yose ari mizi ari umuziki sivyo umva ho badukasa batabivuze ubuhoho babivuze rero babivuze uko muziki wa rap suwosi wo kabisa ni urumva ni kwidigadiga uravyumva rero muri ico gihe ikintu twebwe tusaba nimba babona yuko badashobora gukompara R&B na hip hop muri yo jiri yabo nibagira ama category nimba muri finale hashitse yo batandatu bagerageze batatu babo baraperi na batatu babe aba R&B uko kuntu ngaho bazaba badufashe neza bazaba berekanye yuko umudiho dukora akazi dukora tarako kwiryohera bamenye yuko ari akazi nk'ubundi nibaza yuko n'abamiliyaridere ba mbere mu baririmbyi ku isi nzima baraperi barimo bitaba Jay-Z na ba PDD bari Rose hariya ni benshi cyane nibaza yuko hari aba R&B basumba rero muri ico gihe bagiye kusuzugura uwo muziki wa rap ngaha mu gihe tuzi neza ko ku isi yose bawuba uzoshaka urabe no mu mantuze no mu ma evenement umurapera ashitse kuri stage harabaho alert harabaho changement yaba na ambassadeur batoye Sad B na Fizzo bose imisi yose bagiye no kuri stage entrance zabo ni rap kuko bazi impact ya ingene public yakiri
nibuze ko interest yawe ari rap kuri ki yari rap amagaca bayegeze nyuma muri muhego nka Prime Musique ari hega ngo tuzi ko ari komeje ngaho mu gihugu
ico si kibazo cha Sad B canke cha Fizzo bo bona ba ambassadeur baratumiwe na ba invite jewe ivyo no tumbereza no bitumbereza kuba organisateur rero muri ico gihe nimba mu ambassadeur batoye Fizzo na Sad B barakwiye gushiramo nabandi baraperi na babiri bakerekana basi yuko bamelangije ama style nivyo bize kwa meri bya bindi nyene mu mashuri akomeye ari professionnel mu Burundi nta murapere yigera jamu uko no kudukumira kandi tuzi neza yuko indirimbo zacu usanga nyene hari abanyagihugu bazi feeling mu ntara zose public ya hip hop irahari sinzi kuri abibona no mu mantu ze no mu ma club barazitamba none wowe utari umuziki gute baga playing indirimbo za hip hop muri club
nizere ko aba organizateur ba Prime Musique bako baraba kino kiganiro mwumvise imidogo ya rap aho bi ufise ijambo gye mushaka kubabwira canke gushikiriza abafana ba muziki en general canke ivyo bashaka guterana kugira ngo mushure guhabwa ijambo namwe rashaka kwijambo ni gwa
bo je kino no washiki no babwira tu aba organizateur ba Prime Musique nta mategeko twubaha kuko nta na droit d'office ariko turafise kuvyisabira tukavuga ati ibi bintu ntibizobandanye nk'uku kubera ko abari ko baratudekuraje duhebe kweri duhebe nyene completement kandi ari ibintu dukunda kandi tuzi neza ko nabandi bibabeshaho bo bagerageze barabe bashyira ama category mu makompeta umurapere arafise gutanga ubutumwa buremesha canke bwigisha mu minota mike kandi bwinshi rero muri ico gihe ntitubikora nko kwiryohera bazi baradutahura hariho benshi bibeshejeho bo bagerageze bagira ama category je nta kindi numva norenza ko atari kuduha ku gaciro nk'uko bagaha abandi kuko kuva itangura ahubwo nk'ubuko yari imaze iminsi itaraba yari ikwiriye kuza ifise ibindi bintu bishashe ikavuga ati ubu rero tugire tumelange ama style abagira rap baze kuhiganwa kuri stage umwanya wabo abantu bise ukwabo biroroshe kubakota amanota yabo mubashira hamwe muyashira ukwayo ahantu mu R&B ashikiriye mukamukota ukwiwe mugabo ndazi neza ko talent za rap mu Burundi zirahari kandi ndazi neza ko n'indirimbo zacu barazikunda rero nimba bikunda bishoboka murabe mu mélange yaba abambassadeurs baba bakompeta mu baho umwanya ibyo bintu vraiment byaratubabaje sana si je gusa ibindi ko ndakubwira ndazi ko nabandi biba nabandi ndazi yuko bazobikubwira
ubwo no gira sore iri ku mutima bya gatandatu
oya uko biri kose commentaire ni ndarekuriye kuzishikiriza kizira gutukana gusa si nibaza ko navuze nabi abo ndi ko ndabishye
nta ga projet gari kibiri ku mutima
ibiri ku mutima yarasohotse kiretse haje ndi gusa icyonzi cyo vraiment niba hagaciro style yacu kwera ntibiryoshe ntibiryoshe turibuka neza muri Prime Music ya 2013 na 2014 bamukombozi na ba T-Max barimwe ibyo navyibuka bajya bagira rap none uno munsi byagenze gute ngo bayikase baci bagira ko banatubwire yuko rap atari muziki kubera iki babaho Fizzo no mu rapper Sadbi no mu rapper kubera iki babashizemwo
ibahora ngikora ko bo ahanire bakora R&B
okay nimba bakora R&B mugabo barazi neza ko rap abanyagihugu bayikunda sivyo
kandi mwese ntimwakora R&B mwe
twese ntiwakora R&B twese dutegeje hari abagira reggae gusa hari abagira mazook hari abagira rap hari abagira sinzi urumva nico gituma twese ntidutegezwa gukora ibintu bimwe badutahure twese twitwa baririmbyi bavuza baririmbyi twese turimwe rero muri ico gihe uno munsi uri umuvyeyi ukagaburira abana wavyaye abana batanu ukagaburira abana babiri batatu niba babona bonze basigaye kurutwe gusa bazotwenga wewe kandi bazovuga yuko wakoze injustice kuko wavyaye abana ifoko ubafata neza bose cyo kimwe kubera ko namaraso yawe rero twese turabarundi turabaririmbyi ya badufate neza duha umwanya kabisa
yasingira nizere ko mwavyumvise mwumvise ubutumwa B-Face ashobora gutanga ahereza abari ko bategura ihiganwa rya Prime Music nibaze ko Bembi muzovyiga ko ubucanke ejo bakashobora kuba impinduka turashimye mwese abe fidel fans ba Budget TV merci kwa kuza subscribe cyangwa wasize ko like ni ibintu byiza cyane gose
ya nanjye ndabashimiye shimire nari ko aradukurikirana murambona comment kandi baradutera intege shimire kandi na Buja Hit mane baheza gire cyane kuko tutaronzaho tuvugirane bazo yuko ebana nubundi naho bazogira naho bitubu no munsi next year barashobora kubihindura bivanye n'ingene babona yuko kandi ndazi n'abajournaliste barabibajije iyo batwakiriye mu biganiro byabo batwakira nk'abarapere none mu gihe batwakira nk'abarapere bakaba baranabibajije ntihagira ikintu na kimwe babivuga ko canke ugasanga ntibabironkeye inyishu maybe bariko baravyumvira tuvyizera yuko bazoduha n'intara na zitanu turafise abafana
yes thank you.